audience. Here it is. Here we go. Here we go. Here we go. Na 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 na. Yeah.